Ko tēnei ngā toenga o te whare herehere o Aipelo. Nā ngā Portugēsi hanga i te tau 1889. Kia mau i ngā herehere mai i Timor me wetahi atu koroni Portugal. Inā rā nō Macau haina. He wāhi whakamataku, he wāhi tūkino tēnei. Etahi wā me noho ngā herehere i raro whenua i rō Waimoana. Etahi wā ka whakaranu mea te kai me te karāhi pakaru e rātou. I te tau 1939, ka whakapakarungia te whare nei e te Tino Āwhā. Ki hae rātou i whakahau. I te tau 2022, ka puta te whakapuakitanga o te kāwanatanga. Ko tēnei whare he whakamaharatanga tūturu.
Thank you.